wabangena lutho hamba ngoyenza lesomkhulu manje senshayo samkhokoqo ngizwe samsokolo dololo lasarongo bangena lutho hamba ngoyenza lesomkhulu manje senshayo samkhokoqo ngizwe samsokolo.